gala TV ga star kaaso ay xabsiga u taxabeen laamaha amniga ee ka hawlgala magaalada Lawyacado xariga wariyahan ayaa waxa uu ka mid yahay tacadiga lagu hayo xurriyadul qawlka iyo saxaafadda madaxa banaan ee guud ahaan ka jirta Somaliland.
Thank you.